Arakisha nakupatia dakika mbili unasikia mbili ungeenda na mama yeye lakini hapa
Wewe, angalia nyumba changu niwache nyumba jana. Niwaambie moshe hii nyumba. Angalia siku hizi vile nyumba inakaa.